Akasekho umsasazi wakunoma thotholo okhoze FM nokwangumsunguli wembasa iCrown Gospel Awards uzanele Mpokazi Nkambule emva kwedabi lomhlaza wemiphunga oku kungqinwe ngumyeni wakhe uBishop Mpendulo Nkambula kwingxelo ekhutshwe ebutsheni banamhlanje ediza ukuba lwasekhino neminyaka engamashumi amahlanu anesibini ubudala ubhubhele kwisibhedlele saseParklands eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal namhlanje ekuseni. Okanti ke lokwaMpokazi Nkambule wafunyaniswa ukuba unomhlaza wemiphunga ngoMeyi walo nyaka kulandela ukungakwazi kwakhe ukugqiba inkqubo yakhe yangecawe kuKhozi FM ngoApril ngenxa yemiceli-mingeni yelizwi.
Ilizwe livukela kwiindaba ezibuhlungu zokuba umsasazi woKhozi FM nokwangumseki wembasa zeCrown Gospel Music Awards uzanele Mpokazi Nkambule ulandulele eli. Oku kungqinwe lusapho lwakhe kwingxelo ngomvulo lusithi uswelekele kwisibhedlele iParklands eThekwini ngale ntsasa. Umpokazi Nkambule noswelekele eneminyaka engamashumi amahlanu anesibini ubudala ebekwinqanaba lokugqibela ledabi elide nomhlaza wemiphunga. Kwaye uza kukhunjulwa ngokuzinikela kwakhe okungagungqiyo nothando lwakhe lokuphakamisa abanye. Usapho lwakhe luvakalisa umbulelo walo ngenkxaso oluyifumene ngethuba igula kwaye lucela ukuphiwa umtyhi logama lusentlungwini luzile ngoxolo. Kusenjalo ayaqhubeka ukuphokoka amazwi entuthuzelo kumakhasi onxibelelwano esithi yanga umphefumlo wakhe ungalala ngoxolo unaphakade. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka.